Well, what's popping, guys? Umeze neza cyane, bazo komeze fresh sana bivanye na mutumiko batukwikira cyo kigana cyo munsi. No munezo ntangira gusura kubona namwe gusura guhura. Ni haize gihe utari gito mutatubona ku online TV tukorana ivyo vy'inyuma online ariko no munsi mugiye kubera ku isamize Black FM bice cyaje kuri YouTube ya Black Media. Ho kenshi rimwe na rimwe uzaba tubona si no munsi gusa ntibige ko ni ryanyuma muzaba tubona kenshi tukora ama debate agiye atandukanye mu bigara bitandukanye haba muri Good Morning muzamura babona ndavuga igenze kazaru mire kumwe na Trésor Mingo. On Bingo Sport, you know, we na the star season koko nyene Jack Mekani na Ganza Globe. You're gonna be kuri Black FM and Kichana Kane and we check each end. But then we can tell you wafashe umwanya ukadukurikira na ugena subscribe na like and a comment kuri YouTube. Yeah, to go come one because we gun you. Jabi Ramuri studio, Jabi Raninuma, yes, studio. Jabi Fugani Biggie, Aliko cast the Jenny Koma movie, the Missiosi, like when I rub on Bokundi Rwanda when I can get the Mikaze, Mugama Dread, even some Gatara Quit, Jacobi Smith as
Yeah, na Biggie, Jimmy is a fresh son, and he's a crack. Kanabachi kuri Black Media bameze bien sana ako kandi ndabasaba ikintu kimwe mugende ngaho munsi yanyu gato yaho munsi yanyu kugakengera mwandike subscribe mu fyonde subscribe kugira ngo muze muri ra mbere kuronka notification ibiganiro byacu ushaka kuba kandi YouTube channel yawe iri mu gifaransa reba nanditse s'abonner ufyonde kugakengeri ha mu cyo na kwitutu notification gari no tubigenda bien bien sana
thank you babonye logo ya nyuma
arona kugira
ni ushaka kandi bice cyenda Samizi Black FM
akakantu mvugira nakonyereka ashaka kwari keza cyane gose
kagugira
pe abantu bataduskiva live ano ndakunda kuduskiva live bench cyane gose badusavya avuga ati za dutegura ibiganiro bigufi bigufi muzana amadeba mu biganiro wa mwakure mu radio canke mu radio wanyu kugira ngo bikunde turonke ama turonke umwanya wo kugira gute wo kumenyaho entertainment yo mundi meze ahigeze bien sûr yes mwarabisavye rero twaye bakoreye niko kukuru mwamaze kuvunya bigeye babwiye kuva muri team good morning baba baha ikiganiro kimeze neza yes bingo sport natwe twa turi ngaho tubiganiro meze bien bien sana ganza global the same cheni baza uko vraiment aba bosi bacu muri ngaho kugira ngo tubashimishe namwe nimudushimishe imbe ko dutangura bigi nibage like shana comment and then tubaka isintu twategurie
yes no thank you so much guys iko kandi rubambo tuga tubabwiye kuno kuro kwetse ndimba yaba ndimba yo kwezwe Black FM cyane cyane bica bwa the star system
yes
ndimbo zibiri ndirimbo ya resweet Nivukira ivukira kingorongoro cyo kimena uri sweet ya Milan boy
ndagisize kimvukira yatowe kuri akuma appel bice kuri telephone mwahe amajwi menshi cyane gose murayigiri ya mbere uri sweet nayo muhe amajwi menshi bice kuri Facebook ku muri Facebook muyigira ya mbere gutyo bice bigenda neza ironka certificat zose zonka certificat mega on the star system
na promotion by the kwezi kosi
bibutse wumva kuri promotion nibatahura neza ivyo arivyo bibutse neza uburuso butatu bwiza bwiza
ndabona muri top 10 uzamutse togwa muri top 10 cyo mberonka ni promotion kwezi kosi kiba ari byose bifuza akuvuzwa Sisi tumi samizi ha Black FM samizi umvizwa na anubo wasi Awabiza vangula ni samizi umvizwa ni zini samizi
Zini samizi
Chufuwa na ukwari samizi nza chane Tutuanga promosh kwezi kosi kubi Mwikali geta dukanyo ndi mikabufuzwa Chakari vachalo nswa gatu vyo kwa kijaja Gato nza chane gosi
Gato nziza vrimo
Sukuye Ikoze nza chane
Gato atarubu gari jodibia
Vara Lila kijaja usha kumenya ni vizi wa korea Ha korea ni geta ita dukanyo Ni kijaja akorea ngayi bila African frac Akwa muri free camp frac,
muri free camp frac, muri centre ville, ni mbira cap line, ni migango isanira bana gato. Ako kandi uce ku Europe parisien, ni gam building, ni hejo cyane gose muri etage ya kanga ya kabiri. Ya kabiri bien sûr, ucubona hantu hari ivyandiko vyanditse ko
ashe
kijaja le pâtissier, je ngunda kumita le grand pâtissier. Yes, ara mukamenge naho nyene bigi, tubibutse nti hagati y'ya 12 n'ya 11
na katata hubwo. Niyo yavya izo kijaja zo patseriza
zo maison mère
niyo yavya izo sani nawo ni
mu buterere
terere abone yuko nawo nyene ushagusanga yo nawo nyene bizasazwa kwa sivyo nyo gusuronswa watakaye top 10
yacho
uronswa ni kronka access yo kujya muri festival itegeka je mwaka kuza isamize Black FM
utubaye gato ya Biggie festival mu mwaka uheze barayibonye abateri bake yabaye festival yakiri aba star bose mu gicu Burundi abariko bara abashobora kuri kura pinga cyangwa kabutari sur neze byo tumutakubwira genda usige research mu video ya bracket ya Black ya Black FM kuri Black Media uraza kubona video nyinshi cyane gose ariko uraza kubona video nini imara hafi amasaha abiri y'ukuntu feze bara Black FM yari teguwe yes ni muri kino kino rero twace tuzana tuvuga ati ukaramukrosa amego yo gutsinda muri top 10 ya Black FM ico gihembo kiba kirimo kugira ngo uronke public nziza ikwiye na performance nziza mu vyuma vyiza kuri stage ya Black Festive. Ichagata tu biki.
Ichagata tu nyechiko nga kisekuja kuli chukuja kubuli festival. Voilà. Ichambele ni certifika.
Certifika.
Ichambele ni gato kwa kijaja.
Ichagata tu.
Ni.
Ni chocha.
Awe ichakane cho.
Ichakane. Ichakane kila hai still. Ichakane nuko indirimbe awe ivuzwa almost ukwezi.
Yes, thank you. Promosio
bagenzi, promosio kwezi kose zikintu baturambwi barabara. Ababizi barabizi, tumutona barimvye ngai bacu baje kuzama promotion ndi agenda atandukanye, nyuma y'ibihugu, gasanga kwa ari en terme de dollars, mais si chez nous utsinze top 10, vraiment c'est gratuit.
Okay. Yes, no kwa vyumvise bige bitandukanye tukora muri Black FM ako kandi rwamba no munsi twivuga niki? Twivuga ni vyerekeye kibujya.
Ebana ye abateri bakindazi uko kuvota bakavuga imwe musha kumenya ngo baza kugana kubiki uno munsi yo tuzaho gana ku bintu bigena bitandukanye ariko vyumwe hariko turashaka cyabwe kino kintu Biggie imbere uko muririmvye aja muri studio imbere uko yicaye mu nzu kwanza akagira idyo koja muri studio aravuga ngo ndakina amafaranga yo kuja kwande kwa Milpro ndakina amafaranga yo kuja kwa Trust Beat ndakina amafaranga yo kuja kwa Dread Master ndakina amafaranga yo kuja kwa Gigabit ndakina amafaranga yo kuja kwa Master Key cyangwa n'ahandi hose yagena tandukanye abangaye baje cyangwa igihugu Hama kavuga ngo ndakeneye amafaranga gukora clip nzoja kwa HG nzoja kwa Jonelar this must be Jonelar nzoja nahandi atandukanye kwa bandi hari ahiya host tribona mugabo kandi ari kintu bari imvyo amabita bamabirengagiza ikintu giyagaze kuri promotion promotion ron shatse kuvuga iki si kuvuga ngo ni promotion indirimbo yabo gusa promotion ibikorwa vya muri rusangi ndavuga amasho ndavuga ibikorwa byabo kuko ari nzi ari gusanga bafite izindi business zikuruhande gasanga ziba promoted n'ibikorwa bakora cyangwa ugasanga barakeneye media kugira ngo zipromoting ibikorwa byabo mbeka muri rusange abari nzi ngai wacu ramaze gutahura promotion cyangwa ntibarayitahura nimba batirayitahura bakwiye kwigishwa mu essence yes nico tugiye kugana kuno munsi ako kandi tuzongera twishimikiza mwe mu buro bugenda butandukanye Biggie twarabubonye mwe mu bugenda butandukanye mbere bari nzi mwe bari postinze amababwira toya nyabo na suko bikorwa mwe mukwiye kumenya ati ibintu bigenda kuno kuno kubigasuka kuno kuno kugira ngo ntimuzane ibi nibi 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 yes twaza kwigira ko twifatije ubwo buro rero ako kandi muri rusange urafite ucusha kuvuga kuri promotion yo muri nzi muri rusange
bisanzwe by the way bumvise deja tugeza kuva kino munsi
voilà.
Tugara cyane ku vyereke promotion ku artiste est-ce que promotion ko gute ho akwe kuyikora yisunza iki nibande amukoreye promotion bega ni maka abantu mu rwandu bwamukoreye promotion ngo barondera byo zogara ko hanira ko kandi rubambi beko cyo drabandanya ni non ndwi ndwi navuga yuko izoba indwi yimuhezaga abantu benshi bwo zokwizyo z'imuhezaga vya promotion by the way ku artiste gwa tandukanye aho no hera ku artiste by the way tuba twifuriza urugendo gwiza abarinzi bake aba legend babita ba living legend abarinzi bake barinzi kuri abantu bari mbere na chacho wa misi hari witwa Chiza Silvestre umuza twi cyane ku
itsinda mu kirundo
yano ya kirundo indimbo yuye yise umutima wa Afrika yasubiye mu na hari indi mitwa mu mutima wa Afrika indi bari zengo mbaza mbazi gite
mbazi gukunda gusika gufa gira ngo mbazi gite mbazi nyoni mbaze kubona akiriho
okay
Zembuze konzo garuka
Yes, zare anu duwiti kwa andi kubgayo jekhan Azwi kuitini bo yise mubarire Mubarira naba kubgabi wacho Mubarira naba kubgabi wacho Hano turobika Joseph, turobika warazwi chane
Turobika wa tiramuzi
Undi mburufuku, bigoro, bigoro, bigoro
Bigoro, bigoro, wangororo Urimita kujama nene Ako vrema, mugia wina angula chaba? Mugia wina angu
Uriho.
Ara kwe. Ah, wow.
Nacha kusaruki kula cha.
Yemebu erege mebu yande yande yamaze.
Yes, you know. Tuifiza by the way, the wizard wagiye usoke gucubura mbwi ucasa igare. Na ba legend bakora mu bava mu bihugu bitadukanya mu Burundi, haba muri South Africa, haba muri Africa yose, bagegura barinzi muri za 80 tutana
vuka. Nyaka miza 180. Banezeza ba mutama.
Nyaka gera mama na Maria.
Banezeza ba papa ba boss.
Aba papa yumva ka
papa ba boss.
Nukufa yuko ababafana babo ni wajia mnu wake.
Ni wajia mnu wake.
So ni watatu wabgie ni chiza Silvestre ni ndikubgaro jeha hamuna Turubika Joseph wagiwa sewa kikuchu Burundi. Awa na yuko kabiswa bafashiru temikirebe kezo mkikuchu wa Senegal. Tushimi na ABGC, Association des Journalistes Burundais. Association des Journalistes Kitia Burundais.
Burundais.
Ya fashiru gisho kuruwa matike inde gisho sewa kikuchu Burundi. Makungu. Yes, ni ukuliko kaa ndi. Sad B ibe kwa kizia mkikuchu
cha Belgique.
Cha Belgique. Ndi mbo yiki kusoka vuba chani.
Ndi mbo yiki itegenashiki soka vuba. Ndi mbo yakura masana mu cyane cyane mu ntara ya Rumonge
na
Makamba si yana radza gyosha masana musana zagyosha masana mu cyane
akubosera bageze uri sweet ba Fernando
bose baje mu ntara ya eh urati ka kaboroka uri sweet kafashwe video na Alvin. J'étais pas au courant. Mais c'était trop magnifique, direct Alvin Smith.
Na téléphone Alvin.
Eh, na téléphone. Ariko je amakenga nagize. Kugira ngo ijye video ndi fatwa na téléphone Alvin. Mais nina téléphone afisi fatanze neza.
Ariko ku fise phone ifataneza ku fise ku burambe. Alvin ufata ma video mena gari afatige
kiriki. Arabizi.
Eh ni byo byebo kisi.
Yes abantu menshi kandi tunagaruka kuna shaka bigitu babwire kuri kino kintu cha Alvin gufata video ya Manini Bo ya Fernando. Materi bake baravyi bajego cyane gose. Fernando yatangaje yuko ari mu kuzana ivyuma vyiwe. Yatangaje ko ari mu kuzana ivyuma vyiwe avuga ati niyo mpamvu muri kumurabona Corazon, Belisima na Uriskwit zose zasohotse zifatishijwe telephone. Alors on a taillé qui vient m'avoir visé déjà avant na hama. Atuwe ke image isumba izabandi bose.
Yes, tatu tangu ma headlines eka chega no hii na kwa sababu bavuzati gumva uyomnga katu mugomba kumu.
Tunai buteka ina sato biko. Yes, imbere kuvuga tunabutse ko kana saa 2 na wenyene ari mu watsinze top 10 ya Black FM.
Mu kwezi kwa
ndirimbo.
Mu kwezi basigurira na headlines. Na mahindi ze karavugwa na ari yanye kwa mazemo ya membe kutuza muri debanyezi na yingezwe kugira promotion muziki wa chavuza ati umva uyu mwaka tu umugomba kumpebera sivyo gabashu. Eh
cyane twese twabaya.
Twese twabashu.
Eh. Ya umu jamana wenyene nabe neza nabe yarutwiye muri ya category abantuza.
Ari yanye. Never know. Yes, ino kore kwa sadbiria mu bisofisi ndi moshasha ko kandi by the way na dramati ariko amuvuga ko nuko
nyuma
yuko amasana mabura yasha posting avuga ati niyemeje gukora umuziki batusaba bwinge byagenze ko atakaje ama video kwa tabibonye kuri kwa tavuze kuri radio kuri YouTube yavuze ati nakoze video mu gihe cyo Rwanda Tanzania, Zanzibar na gata dukanye uwankore video yaciye mpenda yuko bamwivye bikoresho ariko yagiye kumenya nuko yarose amahera
ari umuntu ya murungi ya muzungurutse akaje kuvuga mu director hamakamuriha akagira gutya gatakaza my image ibitakiriwe uguta uguhuye.
Yes,
kuko je na Bigi twabisesanguye turabisesanguye turavugana na Bigi turavuga ati amakenga acagaza na Bigi antuka nibaza ko twibutse amakenga yacu
amakenga
no abanyamakenga kandi meant for amakenga yacu ya magira raison les amis. Makenga cha magira raison nuno musa kati yabasuye ngamakenga yacu kenga rya mbere
eh makenga tutwagize sayandi nayo kuvuga yuko no mara bwa mbere bwo ko navuze ati muri nizi nka dramati mvya fisiza idasanzwe cha mwigo cyo Burundi umudage twose ukora video na dramati numwe yifuze ko naca mera kuko ko video dramati video zaba kurabona na miliyoni y'abantu ndabwoce umenyekana
exactly
icyo cyambe cha kabiri nacho gufata amasara makaya tabishaka nibyo gushaka kuko ashaka kumenyekana nawe cyata tu nacho esko munakora video na dramati numwe nafite amahera
wonawe turamuzi suyundi ni
oya wakoze video si drone la anuyundi
nuyundi
nuyundi wakoze video si drone
asanzikana afisi noti ziyo
eh so rero si mbona umuntu bo twayige twayibona bya bigo nyene umuntu ufite muri ivyo mu Burundi saze twazibuza kwa nyene umeze gutora mahera mu mfuko bangahereje umu director ngo futizo sana muzana aka mugi utazi yuko mugi uzi yuko gufuta inyenyero muri ivyo bya bigo
biragoye cyane
mbere yo muri sisi kuzya kubikora ivyo
bintu sinibaza ko gutakaza indini bimwe dramati byo cyaje mu ryamika hasi
sinavyibaza bivuga yuko je ko twa tuvyibaza amasabasha ko yatakaye mugabo ntivyo vuga ko muri ivyo bikoze.
Awa yatakaye muri iyo sanse vraiment c'est ari bintu biteye amakenga ukuntu
hey.
Mugabo kandi gari nuko all in all bizezwa ni vizira baho
Yeah, no kuri acha vuga ti drama tavuze ati niyemeje gukora muziki uzotuvugira ejo canke hijya yejo. Ni nayo mpamvu ibintu byose byabaye ntahisemwo kubiha umutima umwe. Indirimbo nakoreye amasana mu gatakara niyemeje gusubira kuyikorera yandi mashusho mu nzira yo kwereka abantu canke akagwi kabatishimiye ko biba ko buri kintu Imana irimo buri gihe gikunda. Amashusho indirimbo yatakaye agiye gusubigwamo n'ubundi muhinyanyuzi twari dusanzwe dukorana nizere ko mufise akanya gakwiye ko kwirindira. Ni mwaba muta ofise mumbwire mbe ndabaha iyo mwumviriza munza kurindira indirimbo bagwanije. Ni mbagwanije kurindira ndiba bagwanije duhuriye muri
comments. Biggie, nkimo ni no post. Uze kumfasha kuraba neza kino kintu. Muri post iwe ya mbere nigeze avuga mu director nyama image agize gute yatakariye ko.
Ni intawe muvuze.
Ni intawe yavuze. Ni gikicemeza yuko uko biri kose dramati indirimba zozana ita indirimbo ya image yajya nyene mu director ujya nyene ahubwo ko ashaka kubanza kugira gute guhumura amasa abantu bamenye uko yagarutse.
Bo jenga onye maybe ni option ya mbere wa office choku uyumvira ine option ya kabiri sinibaza ko dramatic of course afisa masinga ofisa na office akose yakwa vafata mu data kamukora mu Rwanda kwa video ahantu hambe mu Rwanda Tanzania bakore ndi video ya kabiri na Zanzibar aha mukacungira ko atatwara undi akacungira ko masamu yotakagasha muhe bwo muntu
ni kibazo
biragoye mpa ni makini mesha bayakoresheje then naho abantu nibishoka ho ni henshi.
Kandi nayo kandi bugya nayo maimaje nayo uwo mutipe yobera mutakaranye kongera kugaruka je gwa support dramati n'ibintu bive inomo.
Of course kwani wafisi kyazo ciwe
ni waki ni kibazo ciwe
yatakaje maimaje
kwanza tegeza kuna yariha
nibo yari twatakaje maimaje nibo bategeza kuza gusuma
nibo basima ikibazo bateye
mu mvisa muri contra nyema ni kirani sibaje gu support ya ufashanya. So rero nico numvuga nuko kuri dramati of course ndumwe namuhe tumushigikire ariko kandi tubira neza nubwo twaza
tuvuga ibintu nitwa ngana makuru ngo tuce tugenda tacyo tuyavuze ko kandi kurekana makenga ça veut dire pas toujours ko ducimanza. Oya
yes yes rero nkwete kuri deba nyezera no munsi rero ti deba ivuga gute ngavyumvise bega promosiye uko wagutse siko kwa no mu artiste ubwiwe ariko kwa nabande yitura abandi abandi bayitegura cyangwa ikora eske makaba barandise